maona kuchedwa, maona kuchedwa, kuchedwa, maona kuchedwa, maona kuchedwa, mabeto ajengozi,
kubirira chimwene wanga sumata, iwe ichoge ichoge anaenda basi paka kumuraje, jiri jose umachiona kuchedwa.
Maona kuchedwa, mabeto ajengozi.